victory that they may prove. And when you're gone, I'll tell them my religion's you. When Punk-tius comes to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. For Michelangelo to carve, he can't rewrite the agro of my furied heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going to mourir, toute seule. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Da 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 da